Yeah, Jenny Simbiz. Yeah, Simbiz.
Ah, mi profitu gai, mi profitu.
Ndabatobe. Aje maranyi kiganiro ndakasema. Ifone njipe emisio. Ifone njipe emisio. Tulifaga emisio. Ori ya kuipost mga kata kuipost.
Ipi nikasema. Leo ni lazima tufaye emisio.
Ah, maliza kwanza na hawa jama.
Mwako le shumoti kugira mufatishe chanye nubeshi.
Bon, sinzi abo babivuze.
Yaravuze ko baragize ibiganiro bimwe barabivuze.
Babivuze mwabo mwe twari.
Mwari kumwe.
Hanyuma ni mubagarutse ko harabagiye baragaruka.
Bo nabagiye.
Isaac TV.
Horo imana bani namwe bakuzi ba Isaac TV no musi numusi komeye cyane gose numusi mwiza cyane gose atubandanya kubazana exclusive ama interview ameze neza cyane gose uno musi numusi uhambaye numusi komeye cyane gose kuri mike za Isaac TV muri kumwe na Starboy kuri kamera turi kumwe nande turi kumwe na Juma Jackson waza gutuma ibintu byose biba ibintu by'amavuta ibintu by'amafi aha mubona turi muri Buja FM dusanze wa mugi mukunda cyane gose Miro team ni Miro team ikora cyane gose ariko hakwiye abantu babashyigikira babasupportinga mu bikorwa bya kuko bikorwa bya babikora fresh uno musi rero ntutanga buragira subscribe na share mukanyu havuye gira ko ikiganiro ni pan uno musi ni vya mavuta bro vip
yeah safi safi
mta upo
yeah po kabisa
inaendeka
yeah fresh sana,
sana.
Yani po
tubabaye kona tubasanze mu ejeje nit connection ejeje guhe no musi vya baye ngombwa kugira tuzaho nyene kugira twayagishe kidogo sio
oya ni sawa ni sawa kazi nyene turi mu kazi akazi karabandanya bari bon
duherenga ku mazina eh
yeah Jenny Simbiz. Yeah, Simbiz.
Ah, mi profitu gai, mi profitu.
Ndabatobe.
Ah, itu gai, mi profitu.
Snaiens kwa kara filma, umbavari. Snaiens kwa kara filma.
Uko fresh.
Salam.
Aba jema buna gute fi.
Ah, jema rani miki, mara ni miki gani, ironda kasema. Ifone njipe emisio. Ifone njipe emisio. Jutu, tulifaga emisio. Ori ya kuipost, mga kata kuipost. Ipi ni kasema.
Leo ni lazima tufaye emisio.
Ah, maliza kwanza na hawa jama. Akina hawa jama wako na ngoma kali. Baende YouTube, baandike Josha, ba Miro team. Bangalengo mawo kali.
Ivana, na uba kii hapa tunakua tukufanyishe miso.
Ah, mina enda.
Unaenda wapi, mibraja bitu yako.
Ika.
Usi najoko mtu wangu.
Asante sana.
Asante bro. Ivana, duwele kuriwe waka zina kiwa bro.
Ya, miproduchi chiri ya mwamu gana.
Nana jimu wapa nifeshi.
Niwe ya lahecha kutugirisha imisho
unye. Kwa nipuwa.
Hanyma Jenny Simbiz, kufamri Miro team. Yeah.
Simbiz. Bro, vipi na we?
Yeah, fresh.
Urabele kwa anza.
Mzuka, asante sana.
Nini kez ni?
Ni kez, fuka musenge, Nick, empty boy, and original Burundian boy, bombo clats. Yeah, man.
Ni Josha, ndiri mbo Josha, mbega Josha. Aijia fuye?
Kuriri ya musore mwere mwere.
Nuhu, ni we?
Ego, ni jenazanyo, ni mchoku Josha. Yeah.
Urichima mara chuzu yubuki. Niko wafuga?
Tagi.
Ah, ni uyu, ni uyu.
Kimamara chuzu yubuki, kumutama, akinweka kwega nizuki, igumya vikanga, nakubona umutima ukavudukayo, nakuza ko niruka, nagushikira umubiri ugatuza.
Mipro. Ah, ingoma ni kali sana Juma Jux, ndi mimeze neza cyane gose. Mwarakoze video nabonye n'amavuta. Hajya ikintu cyabagoye muri video. Muri video yanyu mwakoze ikintu cyabagoye kurusha ibindi byose.
Yeah, Jenny baza ku bintu bya video ubu twamaze kwimenyera. Kuvuga icatugoye ubu tubajije kwanza ikibazo kigoye no kwishura. Kubera nta kintu kitugora muri video.
Kwanza cya mbere congratulations vraiment ndirimbo n'amavuta. Okay. Miro team gitangura yatangwe menga muri 2016 mwarabantu batanu. Ariko uno musi musigaye muri babiri. Mega niki kimwe mwararushije abandi kugira musigaye muri babiri.
Yeah, ngira twabarushije gukunda Miro team cyane. Yep.
Nawe niko ubibona simbizi.
Yeah, nuko batwebwe twarashobe kubibandanya abandi bashobora kuba bafatiriwe n'ibindi bintu bacabagahindura intumbero, mugatwebwe twarashobe kuguma ku icamba cyo twiyemeje twarakigumye ko nubu turacyakiriko. Is a Miro team.
Ego muracyari kiriko n'indirimbo si wanyu gerageje kuraba, ugerageje kuraba indirimbo nyengenga, ugushize na Josha ni ndirimbo ubona yuko zigifite karite za Miro team. Icyo cyo ndakibashimira congratulations
kwa. Asante sana.
Iki ni kibazo cyangira hano. Igo indirimbo z'iwanyu murazisohora video fresh. Mugabo indirimbo z'iwanyu ntimuzishira kuri konti y'iwanyu ya Miro team. Ndazibona kuri konti ya Niko TV. Icyo kibazo kica kiza. mubafana ikibazo barakibaza mugaba arashika kugirane barashaka inyishya why mushira kuri muzenya konte ya Nico TV
yeah sunungira bizohinduka mugabo ubiri mu byo twumvikanye muri contrat ya mbere twakoranye na Nico Media ya pubiri twa muri contrat vya birimo ko zizoja ku ndimbo zaje kuri account ya Nico TV mugabo nyene abafana barabimaze kubisaba kenshi si twebwe babisaba gusabira shikano biramushikirana manager mukuru Nico Junior na we nyene yaratubwiye yarageze kwitubwira ko ati hari cyo umuntu hari ikibazo bibateye mwebwe bon twebwe nta kibazo biduteye mugabo kirabiteye abafana kandi nibo dukorera n'ivyo abangombwa tuzohindura mugabo management bavyemeye manager yavyemeye
ikibazo cyangira ngaho cyambaza Simbizi Patrick ikibazo cyangira eske mwashize indirimbo yanyu kuri konte ya Nico TV eske ni mwava muri management na Nico TV urya anye abatwara ubunyari manager wanyu indirimbo ziwanyu muzozikura ko kuri Nico TV muzishire kuri konte wanyu shasha muzo mwakreye cyangwa mwavuganye yuko indirimbo maze kwisohora izoguma kuri konte ya Nico TV
nibaza ico ko ari kibazo kizokwigwa mu nyuma ariko ubu nibaza ibyo ivyagaruye kuri Nico TV birashobora kugumaho tukabandanya nibindi byo nibintu bisanzwe kuko ibikorwa tuzuba twakoze sibijya aho nibindi mu nyuma tugomba gukora Nico yakoresheje imvugo mbabarira amatwi mu bisanzwe mu kiringo twahanye cyo gushira indirimbo kuri Nico TV cyari kinyene arangiye nibaza ko ari indirimbo ya nyuma atari bihindutse mu nyuma izindi bazodufasha gukora muri Nico TV muri Nico Media tuzosha tuzishira kuri channel ya Miro Team
ariko Josh ari muzoyikura ko muwishire
oya izoguma hajya nyene ariko turayifise ko turafise twayo naho twoba tutakiri kumwe ayo kuyikoresha mu makonsert turashoboye nimba na mapibrisite indirimbo yacu irashobora gukora ari twe dutanze uruhushya
bakunzi ba Isaac TV ni indirimbo iryoshye cyane rwose indirimbo yitwa Ryosha eske Ryosha ni kuryosha like mu gitanda cyangwa like mu murakina like mu murafungura cyane
ya kuryosha ni mu bintu byinshi aho hose uvuze birashoboka mu njya urashobora gushamwa ibirongo bikaryoha cyane nariya urashobora kugira bikaryoha cyane urumva abari bonsana ni kuryosha mu rukundo mugatwe ivyo twavuze umwe wese bibavana n'ivyo abashaka kumva ya
niki nkawe kuryosha umaze kumva kuryosha indirimbo cyawumvi
kuryosha je kwanza bihera mu kuryosha indirimbo nyene bihera kuryosha mu kuririmba muri vie privé naho nyene ukaryosha kubera ko bose ntiba barabaririmbyi mugabo bikaguma nyene biryo hatubiri privé mugabo
ni Miro Team tuko turabona hariyo competition kurategurwa na Nico TV competition yabarapere like ukonye mbega hajya anya hariyo yindi contrat mwasinyiranye na Nico TV kugira mujemo ko turababona nk'abantu baba ambassadeur aba ibintu nyibyo
twe turabahungu ba Nico TV twebwe mugabo twebwe contrat ibihari yo gukora ibintu byose bya Nico TV mugabo kandi twe dufashwe nk'abana beza cyane turakunzwe muri make muri Nico TV sana ibintu bya Nico Media rero kugira ntitubijemwo nasinzi n'undi muntu boza n'uwari we yo batumye twebwe tutabijamo ivyo boha abandi ni twebwe kwanza tuba twatanguye kuronka
nimwe mutangura kuronka
cyane gose
haje apare muziki niki akora iki apare muziki
apare yo muziki bon ndikora rutwi wanje nyene ego
ni Patrick Simbizi na mubeshe je na mubonye hantu gitega hagati ya Kungoma bare na urona kuri leo ukaje kuri Betel hagati ya kuri Tekno mbega haje wakora iki muta
haje na instance nkora muri Tekno nyene
warigeze gukora muri Tekno
ego niyo nakora
okay kindi kibazo mfise sikindi ni kibazo urana mukiri batanu kenshi ihagenda harava umwe mugahari umwe yagiye muri gospel avuga ati mbo jese shobora kuma muri Miro Team bakoresha akantu kidawa nyene umuti kugira abafatishe cyane batene imbere byaravuze cyane gose ko hariho benshi bavuyemo baja kuririmba gospel juma juga simbazi ko nabeshe baja muri gospel abandi baja mu bindi ngo bamukoresha umuti eske mwakoresha umuti kugira mufatishe cyane nububeshe
bon sinzi abo babivuze
yaravuze ko baragize ibiganiro bimwe barabivuze
babivuze mwabo mwo twari hanyuma nimubagarutse ko harabagiye baragaruka
nabagiye
habagiye mu nyuma hagumye bashaka kugaruka deja mugandi byakunda
sikora ko ratamutumwigeze mukoresha
ntiumva ko umva bifise fondema kwanza
ubari byo twashaka kumenya ukuri yo tugezwe ukuri yajyanye kugira ukumenye ukubaza nyene ko siho ngo bro
biratahuritse rero ibintu siguwe
umuti kwanza urabaho
era abantu bakoresha idawa mutama bakavuga ati kugira duhitinge
ajena mutingo ari active murayikoreye
mungu mbere sisi nyuma
njo ivo mzee
namwe nivo
kabisa
okay nyuma ya Josha twitege indirimbo yanyu zoja kuri channel yanyu
nyuma ya Josha indirimbo zose zigiye kuza zija kuri channel ya Miro Team ego bayo barasubscribe bayo subscribing ababishoboye canka bariko baratwumviriza basubscribing kuri team ya kuri channel ya Mirror Team ibigiye kuza bizoje kuri channel ya Mirror Team yako.
Okay. Muri team mwana afisa kabazo nshaka kubabaza muri team ikintu cyose mukora mu gikora team siongo.
Eh bon apana apana chose byinshi ibiduhuza nka team ibiduhuza nka team tubikora
ah nkubona nka kadada kade mu cyumwa simbizi
ne ntumva nyine
cyamukora eh
oya
aho nyo choja na apa
ari menya nanje gagasha.
Okay, ni byinshi babajije ndazera mu radio babajije ibintu byinshi ariko kuri niki arafite icyo ashobora gusabanywa nyi cyanki iki kuri Patrick Simbizi nawe narafise kinashobora gusaba abafani biwe cyanye mu bijanye n'umuziki uko abone umuziki uko uragenda apare wa nyuma Miro Team. Okay, turahera kuri niki
je cyo ndabasaba no kutuguma hafi no kudufata mu mugongo nkuko babikoze kuva tukiri ku ntango yego babibandanye support iri mu bajournaliste turayikeneye cyane bagume badufasha uko badufashije tukiri Miro Team yo hasi turakeneye ijya support mbere irenge iyo baduhaye byo hama ikosa kuri tubwira ni vyiza cyane mugabo no kuvuga ko twakoze neza ni vyiza kuruta ya Prekaron shimire Isaac TV shimire uwo journalist uri wewe hama shimire nuri kuri kamera inyuma shout out to you brother hama kandi shimirana ni comedia shimirana ni ko junior mu izina giwe
haya commentaire y'indirimbo utarasezera commentaire ya mbere ku ndirimbo byosha urayibuka kuntu yavuga
sindayizi
twagiye kuri practice waje je dusana basize ari kugume nga kwanza gato ikidogo yego akajambo kanyuma nawe kuri Patrick Simbizi
ya nugushima kandi yabona ari gushimira bose nike yabikiye ko bose yabavuze mwebwe mushwe kuduha kakanya ibi biradufasha cyane biratuma ibikorwa byacu tuba tuko turakora bishobora kugera kure tugashimira kandi niko media badufashije kuva kuri audio gushika kuri video kugira bikunde igikorwa kimere nkuko kimeze ubu aba fans baguma badu supporting badutera intege mu bitandukanye turabashimiye cyane
sawo gizene za mutamu
asante sana
yari Isaac TV gerageza kubazanira ibintu byiza cyane gose twari kumwe n'abasore bo muri Miro Team bakora neza cyane gose ku ndirimbo yabo Josh agenda kuri niko ni hiri ariko mu minsi imbere muzogira
Miro Team
byari byiza kubana nabo vraiment imani bahezagire mugira aho mubahe kuri micro za Isaac TV mwari kumwe na Star Boy aho behind camera ni Juma Jux ya
shala
kwa kabisa
Isaac TV.